ithemba mtasekhaya. Don't give up. Abasezinsizini abangani namahlo baba chikele hayi khona thathu Jesu umhlobo wenene mungana lone kesitonga akasoza kulahle le ayi wenungalahli ithemba ngoba yebo Jesu yakuzwa bamphelela seduze uJesu akahluleki uJesu wakubhekile hayi. Yebo, Jesu yakuzwa, bambelela, seduze lapho uya khona, uJesu wami, akahluleki, loyo engimkhonzayo, ukubhekile, lalela, kukhona imindeni esezinsizini ukugula nokufa kubahlase kodwa khumbula uJesu umhlobo wenene makhona joshe ngesipedi akasoza kulahle ithemba mtasekhaya. Angikhathali ukuthi sebakhulume bathini ngawe noma bangathi umubi bekudampe, zothi wena namhlanje ungalahli ithemba. Ngisi uNkulunkulu ukuthanda kunjalo, akanandaba ukuthi ubhekene nani elayifini, akanandaba ukuthi isifo bani esiphile emzambeni wakho, zothi wena namhlanje bamphelela karela. You see, it might be AIDS, it might be cancer. Yet to announce to you today that AIDS is a name, cancer is a name, but there's yet another name above every name, the name of Jesus. At the mention of the name Jesus, AIDS must bow. Bambelela, bamba. Namaste, Bethlehem, Sanka. Just one.
ukubekile bakhona jothe ngesibe akahluleki akahluleki ukubekile inkankara wena akahluleki yo begile Uchas